Molweni. Umbuzo wethu namhlanje ufuna sifumane impendulo ka-x xa sinikwe u-5 umphindaphinde nge-absolute value ka-x udibanise u-3. Heze uthathe loo mpendulo uthabathe u-3. Uthi xa ugqibile loo mpendulo ikunike u-7. Inoba ndithi xa niyijongile nto nicinge u ayinzima, ayinzimanga kangako. Kufuneke sifumane i-absolute value yethu yodwa ecaleni. Siyenza njani loo nto? Siyenza ngodibanisa u-3 macala ephawu lwethu. Sizobeka u-plus 3 macala ephawu lwethu. Loo nto izawutshintsha i-equation yethu. Iyenze ngendlela engathi lula. Sizoshiyeka no-5 umphindaphinde ngala absolute value yethu. U-minus 3 udibanise u-3 ukunika u-0. U-7 udibanise u-3 uza kunika u-10. Ngoku funeke sisuse lo-5. Sizamthini lo-5? Sizowohlula macala ngalo-5. Sizokwazi ushiyeka ne-absolute value yethu yodwa. Loo nto ithetha uba siphela sisusa u-5 macala ephawu lwethu. Sishiyeka ne-absolute value ka-x udibanise u-3 ilingana no-2. Niyabona le nto esiyenzileyo apha? Siyenze lula i-equation yethu, sizokwazi ufumana u-x. Ngoku, funeke sijonge le absolute value. Xa i-absolute value yento ilingana no-2, loo nto ithetha uba le nto ingaphakathi kwale migca, funeke ikunike amanani amabini. Masijonge pha phezulu. Siyamazi uba i-absolute value ka-2 ikunika u-2. Loo nto ithetha uba u-x plus 3 angakunika u-2. Qha, ayiphelelanga impendulo yethu. Ngoba sayazi uba iimpendulo zethu funeke zibe mbini. Ngoba i-absolute value ka-negative 2 nayo ngu-2. Loo nto ithetha uba le nto ingaphakathi kwale migca ingangu-positive 2 okanye ingangu-negative 2. Singayibhala le nto ngolunye uhlobo sibhale uba u-x plus 3 angalingana no-negative 2. Loo nto ithetha uba saba neempendulo ezimbini. Niyakhumbula enye indlela ebesicinga ngazo ye-absolute value? Besizijonga njengomgama phakathi kwenani no-0. Masizobe i-number line. Sibeke u-0 wethu esiphakathini. Le nto ithetha uba le nto ingaphakathi kwale migca inomgama phakathi kwayo no-0 ongu-2. Ngokufuneka sicinge uba sino-positive 2 onomgama ongu-2, sinayo no-negative 2 onomgama ongu-2. Siphela sibona kakuhle uba le nto ingaphakathi kwale migca ingangu-negative 2 okanye ingangu-positive 2. Ngoba ekugqibeleni uphela ufumana u-2. Masifumane impendulo yethu ke. Sizawuthabatha u-3 macala ephawu lwethu. Siphela sishiyeka no-x ekhohlo. Sishiyeke no-2 thabathe u-3 ekunene. Usinika u-negative 1. Impendulo yethu yokuqala leyo. Masijonge le yesibini. Kweli cala sizokwenza le nto ifanayo. Sizothabatha u-3 macala ephawu lwethu. Sishiyeka no-x ekhohlo. Ekunene sithi u-negative 2 minus 3 usinika u negative 5. Le impendulo yethu yesibini. Ngoku kufuneka sijonge uba xa sifaka ezimpendulo zethu kulanto ibhalwe phapha phezulu basiphela sifumana u 7 na. Sizothatha u 5 simphindaphinde nge absolute value ka u negative 1 umdibanise no 3. Heze uthabathe u 3 kuloo mpendulo. Masiqale sihoye le nto ingaphakathi kwale migca. Sizoshiyeka no 5 umphindaphinde nge absolute value ka 2 ngoba u negative 1 udibanise u 3 ngu 2. Sizothabatha u 3 kwelo nani. Sayazi absolute value ka 2 ngu 2. So sishiyeka no 5 umphindaphinde ngo 2 uthabathe u 3. U 5 umphindaphinde ngo 2 ukunika u 10. Uthi xa uthabatha u 3 ufumane u 7. Nantso ke siyabona impendulo yethu yokuqala ilungile ngoba isinika impendulo ka 7. Masizame le yesibini impendulo. Masihle kancinci sizokwazi ukuyibona. Sizokwenza le nto inye siyenze phaa phezulu. Sithatha u 5 simphindaphinde nge absolute value ka negative 5 udibanise u 3. Heze uthabathe u 3. Le nto ingaphakathi isinika impendulo ka negative 2. Ngoba u negative 5 udibanise u 3 ngu negative 2. Ngoku sayazi by absolute value ka negative 2 ngu 2. Loo nto ithetha uba u 5 umphindaphinda ngo 2. Heze uthabathe u 3. Sishiyeka no 10 uthabathe u 3 usinika u 7. Nantso ke impendulo yethu yesibini nayo iyasebenza. Niyabona le nto itshintshileyo kule mibuzo yethu mibini. Yilaa nto ingaphakathi kwalaa migca. Kule yokuqala i-absolute value yethu ibi-positive ngoba siye sathi u-x plus 3 linani eli-positive. Kule yesibini ibi-negative. Ngoku into esizayenza, sizawubeka impendulo yethu kwi-number line. Masizobe yesibini phaa phezulu kwale yokuqala. Impendulo zethu zombini zika-x zingaphantsi ku-0. Loo nto ithetha uba asifunekanga sibeke u-0 esiphakathini. Singambeka ngasecaleni. Sizawubeka amanani ethu side siyofika ku-negative 6. Sizawubonisa u-negative 1 wethu ngobeka isangqa phaa phezu kwa-negative 1. Sizawubonisa u-negative 5 wethu ngobonisa isangqa phaa ku-negative 5 ngalaa mbala simsebenzisileyo. Niyabona uba i-maths imandi bantwini.